I tōna tikanga, he muna, he ngari I mohio ke tātou katoa, he hātoua munara. Kia hatia no te ahiahi nei I mana ai I a Shane Jones, tana hokinga ke anō ki te ao tō rangapū. He minita ia I te kāwanatanga o reipa I ngā wā o mua, ā I whakamātau hoki a ia kia tū hei kaiarahi I taua rōpū. Me rawa ake katahuri ki te hāpai I te tūranga māngai ki ngā take ika o te mōna nui a kiwa. Ināianei, kua hono ia ki tētahi atu kaurimarima no te tai tokerau. Arā kia Winston Peters ki te hoi I te waka o Aotearoa Tuatahi. Nei rā tā tātou tute tōrangapū a Eruera Rerekura.
The whole town's talking about the Jones boy.
Kua mana te kōrero. Ko Shane Jones, te kanohi hou o Aotearoa Tuatahi.
Most importantly, all of you coming out today to enable me to own up to the worst kept secret.
Engari e hara ia I te tauhou ki te ao tō rangapū.
I have been on a media blackout.
Kua motu. Te here ki te rōpū reipa.
I tū taku ringa kia tū ai hei kai arataki mo te rōpū reipa, ka whakaparahakotia.
Listen, I think it's a sad day for the Labour Party and New Zealand First will be celebrating. Good day for New Zealand First, good day for Whangarei.
I wehi atu a Shane Jones I te rōpū reipa I raro I te kapua whakamā.
This is Shane's day of shame. I just lost the plot.
Engari pōwhiri tia mai ia e Aotearoa Tuatahi.
We are here today to announce New Zealand First candidate for Whangarei who has the full backing of the New Zealand First caucus.
Ko ngā kaupapa kei Awinitana, ko ngā kaupapa kei Aotearoa Tuatahi, ka nui tōku rata.
Kei te ōrite ona whakaaro ki tō Peters mō ngā take tiriti, ko te tau tohe-tohe mo te mana o te wai, tētahi tauira.
He tūtahi anau me Winitana, horakau au e pai ana, kia whakawhiwhia, ko te mana me ngā moni, me ena mea katoa mo te wai, ki ngā iwi, ka hore au e ratana ki tēnā pākāro.
Hei tāna ka taia eia, te toro atu ki ngā kaipoti Māori, I runga I te rārangi whānui me te rārangi Māori.
Mo te wahanga ki ngā kaipōti Māori, ahako kei tēhea rārangi, ahako ngā kaipōti Māori kei te rārangi auraki, rārangi Māori. Pēnei hihi ana koutou ki te tautoko I tētahi rōpū, ka riro ko rātou hei hanga I tētahi kāwanatanga hou, pōti pēnei mai ai.
Kua rite a Shane Jones ki te hoki atu ki te whare pārimata. Iruere Rerekura, te karere.